get all protocols observed. Thank you. Now, you do have to put in your Ibera ka kusida mo haburoni, kusidi. Akira ramu kusidi di buta. Ibera ka kono ho gen na wile mpare. How to na kusida? Obata ku mitu mana kamana na orna harlohani. Owa na mabuti business advice. Kemo wa wane na how to na kusida. Jan kira kusuman lahela ka kuthalo sapore. Ka ngapo 2020. Kona pan na le mabuti the guidelines tapo na di pinchate ni lohore. Neri di launch, kono mo tukoi nhan. Bata na bana bata mo kosi, bata mo kuta la kasi tere tawo nusu bini kore. Hante hati, sa suma na sa bini lumbusi da ki e. Aker, jani kita kosi mala elaka ko kalo sa di guidelines ta bo kulo kulo ta ro na kore. Di harlo ka na yan lite ilong kore kita kumpi. Bo kulo sida bo tadi, nena di lo nite ilong kore di harlo ka ni bibi ne. Kona liye ko teng micro lo, esimo langa 500 pula kwa kuku 150,000 pula. Lo ni ni lokori idio la mbonu wa kwenye kana. Kama rubo toi longro no sa sudi wa 5%. Ebe kwa nali lo ni mungu te small scale lo, e longro ni esimo la kama dia amanda 150,000 kwa kuku 500,000. Lo ni lo ane ni idio la kama rubo toi sa sudi wa 5%. Mule baki la 5 years. If you have a medium scale loan, you can get 500,000 for 4 million. If you have 7.5%, you can get 10%. If you have a more than 4.4 million, you can get 30 million. If you have 15 million, you can get the commercial bank. I get all out when you bank of Botswana. Jangan sesuatu kan aku pun biar kamu khusus baca nama buku yang mau mana. Kini loan ini inca, elang pergi a micro loan, mudi guidelines ini inca. Elang pergi semula ke 500 pula, kau kau 300,000. Ebe roke segadi mengatai elang pergi ukuran dia loan yang aku which is 7 years. Kau ni mana mana turun buka mama lagi. Kau mau rokok tu elang pergi wah 4.25%. Ebe rin nali oni a small scale loan elong pergi a 300,000 kuya kuku 1 million. Elong pergi marco zalo wa oni lo oni ke 4.25%. Udah lama lebay kengla 7 years. Aje rara pergi orang kanti lekiri le 5 years eh. Eh kumpi oni oni ke 7 years. Ebe kono nali oni a medium scale elong pergi si malaka 1 million kuheta kuya kuku 10 million. Lo oni udah lama dengar kanta 15 years yo oni. Kanti lekiri le 10 years. Kumpi oni ke 15 years. Kamu rasa tu apa? 5.75%. Ibu kan alih alih buat hello, elem kore. Yunus jual mula bagi la 20 years. Kan dia lagi le 15 years aje. Lu ni apa hello? Ya nampun jenuh regular cuni apa jual di internet elem kore dah large scale. Kalau bagi la 20 years, kamu rasa tu apa? 5.75%. Madia tengah semula kat 10 million, kamu rasa 50 million. Harap aku lupa lepas itu kan dia lagi le madia buat hello na. Alu ni apa hello? Kita 50 million. Kupinuru kita dapat 50 million. Akhir mukhlah 50 million. Kita akhir muda di kalau hanya, yang lepas rumah dia mukul ulu mana. Dan yang beri reinvent sedi produk tu nanti dicakap tu soneta COVID-19. Bono bukisa tu kau tu nanti di portal nanti dalam bulan ini asyik lagi one makarwa COVID-19 berbaik. Di produk kita nanti terkenalin tu nanti sedi ping. Pernah lihat lagi. Elem ritibakan sedukah butuh kekuatan. Ibu kan nelaya industri support persisipan. Ritibakan sedukah butuh kekuatan elem kerja. Also small and micro loans. Jano, kita aku baku bila sokong yang aku rigit lagi. Kalau tersentak apa nama orang jawa bijinya. Jano, bila tak bila ini korup tau kan aku mana majati. Usang tu rogo elem kerja. Usang lokanya korup kau majati mana kau kahkan tu pula, aku 10,000 pula. Pilih lagi. Jadi latihan hari ini pemang secara rawat, workshop, district menda. Kau mengulung mahu lelak tu ujira ujira lah mana dia untuk sahul ujira lah. On a smaller scale, I get. And then, usang tu robol mahu tuan, ulung kurung mengatakan 18 years kau aku hubungi. Usang tu robol alat kau dia orang betul. Ona lelai license ulung kurung hari itu. Isu bawa robol mahu district menda, karena mahu tuan una le gugu ha ka 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 mora ga jara ta ha o ile ngore una le hawkers license ha ile gore o hawker a get ba tlhalo ka mang gore ha ile gore o nyetse o bona le very certificate o bisa go corona le consent ya mo ka dula ha gore nya mwa dumela nda gore o tlo go kopa ene 500 kilo ka go 10000 kilo mo sida. And then it's not over a halo of quotations. That is only for letter of the reg. Quick about Hatton and Tribe with I. Harika get up and up for regular equipment. Molina and Lalika. For regular stock, sir, do the longer known to the regisa, the longer Nagono, return a more lockdown. On a retail like a honor cooperator. I get out of that. Retrocalone, when it was soup is a horror on to operator. I get a receipt. A ke my zaga di statement tsa bo my zaga kana ke mo orange mine a ke ha no ntse di polokela teng khantle le wa ntsha wa gore ka stop re tlhoka jone go se bujo ja leng gore o no operator go ithela re tsana mo lockdown ka March ya go tla ke and then sa bo hela re tlhoka go ne gore e be gona le proof ya gore nna go kae go se di ha tla re gore re pambitsane leng gore o isa go police wa go itempisa go kwadile gore nna ke le police ke nna go matebeleng lot ya lot 4 mo stripping sa bolebele a ker jaano go tsa malatsi a leba go kwa go 14 gore bo o setse o itse gore a kopo ya gago ya tefile botsa di ya le tlhabile o jiwa grace period e leng gore up to 3 months sa bo hela ke gore o jiwa lebaka la ngwaga gore bo heditse go duela le ya gago ya le tlhabile a ker ke tsa kere ke yone ya itlhalosa tlhalela dipotso tla re itlhotla kgantsile. Ebe go nna le mo go teng industry support facility fund. E bo ngwana re mo ntsha ga go leng gore re motshotse go Ceda. Le one program it was there established to alleviate the pandemic e leng gore ya affected business tsa rona. A ke re. Jaanong madi a industry support facility fund go tsadi a simola ka 500 pula ba go 1 million. A ke re. O kopa madi a leng gore ke 10% of revenue ya gago ya ngwaga o fetileng. Like he has a guy, how long would you lay 10 million? What I want to go by 1 million, go see that. Oil and for going to the Savaraka stocks have under industry support facility fund. Ugubawanema Igano Hela, can I get a personal surety? For Kalasa Wanagore, how long would you look at how could you do it? Solution you and in your knee, he. Give me personal surety, can I get my gun? And then, grace period ya industry support facility fund loan ke 3 months o hiwa 3 months to 18 months gore o kgona go khudela le onya ha sa bo hela tse leng gore ke ka leka go se gatella botsadi ke gone gore ya ka lisa dilo di business plan tsa rona go leya ba le thusa gone go baakanya kopo ya rona gore ne le mo sengweng se e leng gore se ka o ka submit a proposal a go Ceda kopo ha o itsenya botsadi ya se ka se kona le gore bo go bore e go tsanya a get jana for as long as your business plan is financially viable and sustainable ke bona ka tega ne ke re ke la thele ke la thele mo go mongana ke ha e go tlhalosa sentle go eda e a get ke tsa kere a go tlhalosa botsaji se le gore mo ke le ka go tsela tla ka ke le ke go tsela tla ka ba le di guidelines se ntse to gore na le mo go teng special sector. Special sector ke di program tse ileng gore ha o kopa madi ko Ceda yana di include manufacturing, di include mining, construction, technology and innovation, agriculture, creative industry le tourism. Di special sector tse bo tsa di tlhalotse ke bona gore re di bisa le ka gore di address ene manokono kwa unemployment a ileng gore la hatsile le iphitlhela mo gone. That's why re di bisa special sector. So under lo nyenyenye ya micro interest rate ya special sector e go tla se thata kantle ha ra ga kologolo ke rile interest rate ya micro loan ke 5.75% jaano under special sector re ho kotsa ka 3% a ke re a utlwa le botsatsi e na 2.75 e and then e go bona le small sector small scale loan sorry interest rate ya tenya ka ke tlhalosetsa kantle ne le 5.75% lone re wari ho go tsaka ka 3% na 2.75% a ke re e be go nna le ya medium scale ne ke buile ka yona kantle ke tlhalosa gone gore 4.25% interest rate a ke re lone ra ho go tsa botsa di itlebe nna entse ya go tla se ka tseleng jang yana se leng gore nka se gatella gape ke gone gore who qualifies for aka bona ma di go Ceda ha o le motho ona o dinga ga se 18 years ona le business e leng gore is financially viable and sustainable e bile o itse gore wena ka wena ka sebile wa go tlhola mo khobong yo o itse solo sa o irana ka pele a go yotlhe ka se khare kare owner management re encourage ja gore o apply le madi a go Ceda lo na go ya approve mme ebile e nna wena o iranang ka sebele a kere re se ka re apolela madi e be re simolola re dira batho gape rona re le ko diofising tsa rona gape ko e leng gore re thebogela from 8 to 5 a kere go hira batho a bona molato bare le wena have some certain level of involvement mo businesseng ya gago a kere jaanong ntlha ya bogele ke lekang e ke tla lekang go toucha mo go yone ke gore re lebelela market a gago ga re a se sa proposal ya gago re lebelela gore a go na le profit a kere le gone gora ga gone ko e leng gore o blacklist ilwe teng a kere re a itse botsadi gore go na le bo ITC le bo CRB a kere re lebelela le gone gora management o itekanetse a succession planning teng mo business planning ya gago and then se sengwe ke gone gore a mme go na le sustainability a go na le continuity a kere kana ke reeletsa gore o tle o hire le batsana ba bangwe o tokagatse economy ya lehatshe a kere botsadi sa bogela ke gona gore a go na le sengwenyana le wena se o ka se latlhelang go ka contribute mo proposaleng ya gago ke sa re le ha e le gore ga one se o se latlhelang management wa Ceda gape ba go ga madi a ke re botsadi ke a leboga thank you ke gone kotlhe botsadi mo ntiro go tsholetse thank you.